Vai katotea wakatohia katohia he wai mau, katohia he wai mau, ka eke ki te pu aha o wai kato, te awa he piko he tanifa, he piko he tanifa ki atu, patora kei tahuri koe i ngā au, kaha o wai kato whakamau. Whakamau, tō titiro ki tā whitira kōtau, piri te maunga potatau, te tangata te mau, rio te motu e hoi tō waka ki ngā huahi atu, ranga wai wai, mō te ao katoa te tongi whakamutu ngā ama, tūtā e rā au e, hoki au hoi a tō waka kau, ki ke mureti te okohoroi, o ngā tūpuna katau ki karapiro, titiro whakarunga tō kanohi ki te tihi o, teihi ngā rangi kāti koe tō hoi, titiro whakakatau tō kanohi ko mau, ngā tautari ko ngāti koroki, ko ārapunira, te rohe o te tūna e piki haere tō waka ko waipapa. Pako mai araetai, ko whakamaru titirau, pe ngā he mau, ngā manu ko ngā tirau kawa e hoi e. Au e ka huri tō waka ki te taitonga, e tere tō waka ko pohaturoa, titiro kau atu ki te tihi, he pare kura i horahia i ngā wā o muara. Au e whai a te arawaia tō, tūpuna atia nāna i titi, haere te pou i muri ia ia, atia muri e. Au e kia ata haere atura ki o hakuri, te tomokanga atu ki ora kei korako, te whenua waiarikiru a pehupehu e. Au e toi tō waka i ngā ara tiatia atia, tutuki ana ki te taheke, huka huka i tahuri ai tō tūpuna a, tamatea pokai whenua e. Tūana mei he manurererangi ki roto i ngā wai marino o taupō nui atia e. Kōkiri.